Jenny twa kwizera Clovis alias Desire
biravuga ko buri mu baturi ya TDMire zagenze gute
ubu no kuvuga iyo misiyo twayipanze aho tuviriye mu Rwanda muri formation yari jewe yari Omar batazira Ryan ari wo bita Prosper nawe nyine aje ava mu Rwanda na Runeda no kuvuga batubwira yuko abashinwa bafasha cyane ubutegetsi bakavuga ati rero hamwe tubakoreye akantu abashinwa boca bagaruka bakavuga ati tutanguye gucanamo no kuvuga kandi twabikoze twisunze batubwira yuko inkoho nyinshi nkazijya zakijya gisirikare Desire w'amahoro arongowe batubwira ko zavuye mu Bashinwa bakatubwira yuko abashinwa aribo bakoresha ibintu bya formation bo muri ico gihe bamaze kudusobanurira uko baciye byaciye biba ngombwa ko turiturira mugabo itegeko rivuye hejuru mbona ukuvuga kwa Alexis Nduhici yari mu Rwanda ni ukuvuga rero ibikoresho twakoresheje kuturirya soko hariho urutsinga bita percussion cap mu cyongereza ni urutsinga rwirabura ubwo rutsinga rwirabura hariho fuse ushiraho maze kurayambikamwo ubwo rutsinga uratema gatonya kugwembe kubera ubwo rutsinga rwakira indani ubwo rutsinga rumaze kwakira indani kandi ntirusohoka no kuvuga rero ubwo rutsinga niko twari dufise twabikoze ku munsi wa gatandatu mugabo aho nyene mu isoko hariho abandi bantu bariko baduciye inzira aho duhagarara turiko turabikora no kuvuga rero ubwo rutsinga twarusize imbere entre imetero zibiri cyangwa zitatu hanyuma turestara ku rutsinga rw'amatara nka konter cyangwa ibya rutsinga runini tumaze kwestara hanyuma turagenda no kuvuga rero ubwo rutsinga mukeye mu gatondo kuba twari twarutemye hari saa mbiri umunsi wari kwa Mungu duca dusika duturira nuba rero ubwo rutsinga uko rukora ntirugaragaza umwotsi ruzakugaragaza umwotsi ariko ya fuse ibasting ariko ya fuse ituritse hanyuma rero mu gatondo niho twagiye ca turaturira kubera rero ya fuse yaturika ica ikubitana hamwe n'umuriro w'umuyagankuba imaze kujyana n'umuyagankuba isoko hanyuma habahiyuko
wumvise kungene ivyo byose mwabikorera muri indani cyane mwari hanze
okay bamwe barinjiye abandi basigara hanze
bisigura rero ko imbere hariyo abo abakozi babo bamwarakoranye
mbona ukuvuga aho imbere rero hariho abakozi bari bariyo tutari tuzi kubera Alex yarakubwiye ati genda ubonane n'aka ukagenda kumubonana ntimunamenyane Alex yarakubwira ati naka muhurira hanaha wagenda umva ntitwari tuzi nanye twahurira ku tele gusa hanyuma ibikorwa byarangira umwe agatahunda agataha
ubu Alex uvuga yaha amategeko wewe nyene yaragutelefona cyangwa ibyagenda gute
mbona kuvuga Alexis Nduhici hari abo yacaku yaraca ku bantu bashika bane hanyuma bakaduha amategeko ni ukuvuga rero abo bantu bashika bane yacaku bobo bari abanyepolitiki iyo rero dufashe igihugu bari kubaha ministre ibyegera by'igihugu kubandanya mba ni ukuvuga hariho uwo bita Pascal hari uwo bita Pascal yakunda gukora mu Ngagara mugaha agataha mu Tanga Sud hari uwo bitwa Arakaza Elvis hari uwo bita Zed hari uwo bita Kigingi batazira Inosa nivuga abo bane niyo nagerageje kumenya kubera benshi ni nabo baduha amategeko baba bavuganye na Alexis Nduhici amategeko rero amaze guca muri abo hanyuma twebwe baca banshikiriza hanyuma nanjye nkashikiriza abo nduta
uvuga ko buri mu bishe abikira batariyano kazi byagenze gute muri make
kucereke icyo babikira hari ndimwo no bakoze ubwo bishe ndimwo twebwe twabishe kugira tugaragaze yuko amahanga kugira twambike icyeyi ubutegetsi buri ku gihugu
uvuze ngo twebwe mwari bangahe byagenze gute wo tubwira mwabishe gute abambere ko hapfuye babiri inyuma ya saa sita ubundi agapfa mu bucagucago
mbona uko amisiyo yari y'abantu bane nisiyo maze kuba yabantu bane mugabo hariho abandi babiri badukoresha amanama kenshi bakavuga ati ija umuntu wane twebwe ariko ijambo ni Alexis Ndeje kwa kubera ico gihe bari bategu bariko baranategura imyigaragambo hanyuma abo twari turi kumwe wa mbere yari Jewe Kwizera Clovis alias Desire hanyuma wa kabiri yari Hatunga Imana Prosper hanyuma wa gatatu yari Shimimana Eric hanyuma wa kane yari umuntu ntazi twahuriye ku tere yari yazanwe n'umushi n'umugabo yitwa Bikende wo Marambyo hanyuma rero bamaze kudukoresha ayo manama twakoze amanama inshuro zine aho nibuka twakoreye inama hambere twarakoreye inama mu Nyakabiga kuri sis kukabare ubwo mushikire kuri commune hanyuma ya kabiri twarayikoreye ahantu bita kuri biso na biso hanyuma ya gatatu twayikoreye mu Ijabe ya kane sinibuka ho twayikoreye neza n'icyo gihe rero tumaze gukora haragera igihe hamaze kugera igihe cy'akazi twagiye turi bane n'umushoferi agira gatanu bararongoye iyo operation yari witwa Shimimana Eric mugabo abatwigishije uwo mugambi bari babiri hariho bita Kiging atazira inosa hariho n'undi bita Arakaza Elvis abo bantu rero uko ari babiri batwigisha yuko bakadusobanurira ingene twafata igihugu kubera ibintu byo kugwana Alexis Ndeje bitanguye kuva kera aho rero bamaze kutwigisha baratubwira ati muzoca ha bizogenda uko ndakuvuga rero uwatu cirinzira wakoze connaissance yari bikende akoranye n'abahungu babiri bamukamenge umwe yize muri kuri SCAM yitwa Butoyi kwari bukuru na Butoyi bigira ngo nabasazi nabo batugiriye connaissance ya harya kubera bo barinjira bagashikayo twagiye twinjira ndakuvuga rero batwugururiye ndibaza nabo nyene bari mu mugambi kwa twe guko twagiye twambaye amakoti hanyuma dushitseyo wo bita bukuru kigira ngo ni musazi ni watugira imbere ndavuga tugurura umuryango dukora icaje twaye bo no kuvuga rero jewe nari bari bampaye wo bita Orga umaze kumpa wo bita Orga nashitse nica yo nyene Orga hanyuma abandi batatu bo basigaye muri corridor imodoka isigara hanze niho rero tumaze kuvayo twace tusha muri corridor turakaraba tumaze gukaraba hanyuma cha turasohoka tumaze gusohoka dushitse hanze haca haba umwe muri twebwe wo bita Shimimana Eric atacu yakoze hanyuma uyo wundi rero bavuga ngo yafuye mu nyuma y'abandi niyo uwo bari bahaye Shimimana Eric hanyuma rero tumaze gusohoka kandi twebwe twagiye ari ku murango tumaze gusohoka turagera aho dushika dushitse aho dushika turavugana baratubwira ati remission ntiyabayereye isi bisaba ko dusubirayo bo muri ico gihe iyo Shimimana Eric aca yambara impuzu y'igipadiri amaze kwambara impuzu y'igipadiri hariho n'indi jire iriko umusaraba ngaha aca subirayo turamuherekeza wewe baca bamwakira nk'umupadiri aje kuraya ivyabaye canke ivyari vyaraye bibaye hanyuma bamaze kumwakira arinjira mugabo bigaragare ngaho twaciye hariho sekirite y'igipolisi n'abasirikare ni ukuvuga rero irya misiyo suvuga ngo yakinye abanyagihugu gusa hanyuma rero we amaze kwinjira nawe nyene aramwica tubona arasohotse uko hanyuma turirira imodoka turagenda tumaze kurira imodoka tumaze kugenda muri ico gihe batwemerera ko duca tuja hanze hanyuma dushitse twashikiye mu Nyakabiga operasiyo Wizidro twayikoreye mu Nyakabiga tumaze gushika mu Nyakabiga kwa muri ico gihe umwe wese yari afise ubwoba twaravuganye hanyuma turatandukana tumaze gutandukana jewe cyangwa na Maramza ngiye mu Maramza nabace bampa imoto ca ndayirara mu gatumba ca ndipakiza ca nza kurara mu Maramza hanyuma hayoze iminsi itatu tusubira kwegerana kwa kundi uwo yitwa Tunga Imana Prosper acaronka amafaranga aca kurawe yarafise passport acaja muri Kenya amaze kuja muri Kenya yowundi bita Shimini Imana Eric acaje Uganda mvuga muri cyo gihe jewe na chenja mu Rwanda mu karere ka Nyagatare umurenge wa Gwimiyaga maze gushika mu karere ka Nyagatare umurenge wa Gwimiyaga mvuga kuburihera ico gihe twagumye kuri en contact biwa ntumye aca ndungi aca telefone ambira ahantu duhurira mu murenge wa Mwiri intara ya Nyagatare nyene cha duhura mu murenge wa Mwiri niba maze gushikayo hariho uwo bitwa Emmanuel bavuga yuko wa send the FDD yagiye gutata mu Rwanda ndavuga rero cha ndonka kazi kubera nawe nyene niho yakora kugira ndamucunge canke ducunganye ndose uburyo wo kumwica nawe nyene ndamwica bo niho naciye nkora mu murenge wa Mwiri maze gukora mu murenge wa Mwiri hanyuma uyo muntu yitwa Emmanuel turahaheza amezi atatu niho yapfuye amaze gufa chandavari bace baramfata abadaso bo mu Rwanda chamfungirwa mu murenge wa Mwiri maze gufungirwa mu murenge wa Mwiri bace bantwara ahantu bita Insinda nagiye kuva Insinda canja muri Butare ahantu biga bitwa mu kigongororamico iwawa niho rero ba Alexis Nduhije yaje bifatanyije na n'abasirikare b'u Rwanda bari kumwe no bita asa afande Santos niho baje kwiga ikibazo cy'iwanje hanyuma cyane ta maze gutaha ngarutse ni Burundi nace nsubira mu Rwanda ngiye muri formation ya gisirikare atavyo kuvuga ngo ndumenye politiki
wewe kutubwiye ko wari muri bajya abantu bishobaje babikira je nahashitse bagipfa hari inzego z'umutekano ko bavuze hari abasirikare hari abapolisi bazingurije no kugira ngo dukware ibiziga hajya kuri rwa karede batwaherekejwe n'abajejwe umutekano no kuvuga ko mwebwe mwarenganijwe na bamwe mu bajejwe umutekano canke mwari yoberanije byagenze gute ujya mu bikira wa gatatu kugira ngo yicwe hari abajejwe umutekano ubisigura gute
je nabisobanuye uvuga ku kujya mu biki tuhereye ku bya mbere no kuvuga twebwe tumaze kwinjira nabasobanure yuko hariho abantu bari hanze nabari mu kibikira baguma bavugana kuri en contact hanyuma twege kwa twari turi muri misiyo twagenda ku telefone yabari hanze hanyuma kuyo wa gatatu nawe yo misiyo nasobanuye yuko harimo abajeje intwaro igipolisi n'igisirikare nuvuga harimo ababizi akarorero mfatiye nka Colonel Four batazi bita Corode nawe nyene iyo operasiyo yarayitse birashikare akaba yaravuganye n'abandi tutazi kwa nta kuntu umuntu yari kwinjira mu rugo rutari gwiwe nta dodore jewe nishe umubikira yitwa Olga umutamakazi bo ni ukuvuga kumwica je nari mfise imbugita iyo mbugita yakuzwe bayikuye ku muzinda yari ifise ubwubati ni ukuvuga ubwa mbere naramufashe ndamucumita akimbona gusa yarahabutse ataye crible amaze guhabuka hanyuma jewe nafashe ndamucumita urufu rwa Olga yarakerewe uyo Shimini Imana Eric yishe uwundi kubera muri ico gihe umwe wese arafise misiyo yiwe nahashikira nuvuga abishe hariho witwa Shimini Imana Eric na Hategekimana Prosper
mbega babatumye baba barababwiye bati nitwabica igikurikira ni iki ko bakabambira neza kanuni yapanda kuvuga gusa ngo kugira ngo duteze urubwa ubutegetsi bwa Send David barabwiye ati tubamuse tubiyishye hazokurikira iki
okay no kuvuga tuja kubikora ivyo baratubwiye objective zokurikira batusobanura yuko bakitwigisha kugira tuje muri iyo misiyo batubwira yuko hagize ico dukora mu banyamahanga hariho hagize ico dukora mu banyamahanga amakunga azohaguruka kandi bakagiriza yuko bakatubusobanura yuko bajya babikira ari bo bashitwara imiti ikiri ba ondes ahantu hari mbonera kure za Send FDD ziriko zirigira imyimenyerezo ya gisirikare no kuvuga rero bimaze kubuko bamaze kudusobanurira uko natwe turavuga ati reka tugire iki tubice kugira leta kugira babandi bahora bafasha baca babona yuko leta yabahindukiriye ubwo nibwo buryo twabikozemo kandi nako babidusobanurira
yabantu bagiye bavugwa ko ari bo bakoze ibigenderi nimo mwari kumwe cyane
bo jewe uwo nibuka twari turi kumwe no bujya umuhungu musazi namwe ne wa muri iyo miso yarayirimwo bo kwa bari babiri uwo ngaragara neza no ndamubonye navuga ati ari uyu yari ujya muhungu musazi kwa wewe namafaranga yobara yarose imbere yuko akora
mugabo nta muntu yanize
oya wewe gusa yaratwereka ati injira ha injira ha kandi bisa nkuko ari we yakoze connaissance ikomeye cyane
Hashimisi byinshi abantu bashobora kubibaza yuko ari irimentanya mwoba muri ko murakoreshwa
nta rimentanya nanjye ubwanjye sinokwikorera inkuni ishushe ahubwo nashatse nshyira ukuri ahagaragara noma n'uwundi abyumve kubera jewe ndi mu bagwanyi benshi kandi ifo ko ntanga umuco mu byumba nzi byose tureke n'ubutungane gusa nubwo wampamagara amakunga atandukanye nawe kwemeza
ati nakajya ka video berekanye kuri reiter za cyo kaze ko
yego no kuvuga kajya ka video haje abazungu batatu hamaze kuza abazungu batatu bari kumwe n'abamenyesha makuru umenyesha makuru no mwijabe no munyakabiga
yitwande
Hermes ntibandetse niwe aje abaherekeje bareba bamaze kuza ari batatu waraturongoye mwaka cy'aka video ari nawe yasobanuye mu gifaransa yari umugabo yitwa Arakaza Elvis batubwira yuko tugoma tugaragaze aba amakungu canke andi mahanga yuko igihugu cy'u Burundi kirimwo ikirobere hanyuma rero bamaze kuza abazungu batatu baragerageje nari nambaye ikanzu yera nambaye n'igitambara mu mutwe hanyuma batwereka ingene twifata icyo gihe twadufise inkoho z'amakarashi twadufise na miri karashi imwe kubera icyo gihe twarenga 80 mugabo ko twarenga 80 hari abana twaforomeye muri karitsiye ya Jabe abana rero twari turi kumwe mugabo bari bafise inkoho bari 16 mbona kuvuga rero abazungu bamaze kuza baratubwira ijambo bavuze Arakaza Elvis yadusobanuriye yatubwiye yuko barungitswe na Alexis Nduhije kugira badufate ako ka video bakarungike ku maradiyo yo hanze babone yuko mu Burundi abagwanyi bahari ikindi kintu badusobanuriye bavuga yuko ni ako ka video duheje kugakora inyuma y'iminsi 5 ari guca turasa kugira bumve ko abagwanyi bahari mugabo bari batwemereye umunsi wo kurasa kubaza kugira bagaragaze ajya amasasu ingene navuga mugabo ico gihe twaragikoze mugabo ntibaje nubu ari aka video twakakoreye imico itatu ubwa mbere pica ya mbere twayikoreye ahantu bita ku tere y'imiduga mugabo imiduga ntitwayerekanye twagiye hefo yaho hanyuma chatuja ku pave ya Interbank uve mu bwiza winjira mu ijabe hanyuma tucha tugakorera ahantu bita ku ma etage uzananye kuri Universite Ntare Rugambo nubwo rero objective y'ako ka video kwari kugaragaza abana bose twari turi kumwe ko dufise abadushigikiye kandi abazungu ndizeye twaranabafashe bamwe bamwe hari abo twafashe babiri nabo nyine bambonye uku baravuga ati yego twaraje baravyemera nabo nyene kwa twatuzinanye gusa naretse kumenya amazina yabo mugabo amasura twari tuyazi ico nashikiriza rero kwa ka video nico
mbe mwaka gizisaze ngahe hari hakirikare byagenze gute ntabantu bahamutse
abantu bari bahari nuvuga quartier ya Jabe iyo babonye ikintu gicavuse Burundi rimwe na rimwe baranezerwa kandi kiriya gihe bari bafise nabo nyine ingufu ntago hamuka byabayemwo bamaze kubona abazungu baca bavuga ati kabisa biragaragare ko Jave niko itera imbere mu bintu bya gisirikana kandi kiriya gihe bantungira n'ibintu by'inteko twebwe hariho n'abana bamwe bamwe biyumviriye ko hari za nteko zigize iki zarungitse abantu kugira baturemeshe zizoza nuvuga rero ntago habuka kwa yaba barahabutse aba baratwirukanye nene twamamazo yabo
na tu iskogele mari gira mu gisagara cha Bujumbura katwa tuzuko haba igisagara ni polisi bama bari ko ratembera cyane gusoma amakati habwo amagire yuko bari ko bava mufatwa muri cyo gemari ko bashobora kuzobinga
bo no kuvuga twadufise amasantere twadufise amaerema no kuvuga ku mutoyi hariho erema no kuvuga ku kajyoshi ayo namango bandodangura amabarabara yinjira kandi hariho nabo twatwarahaya ama telefone avenye ne mu Rwanda kugira hagize cinjira bace baduko badukoma ishwasho turetse na yavuye mu Rwanda hari nayo twibatwebwe nyina abanyagihugu akarura nkimbonera kure cyane cyane abantu bo mu Kamenge nahandi tubageza kandi mbonera kure na telefone tuyimwatse yacije ku hotel ndovuga rero twadufise erema kujya mutoyi twadufise erema ku kajyoshe twadufise erema hefo ku kajyoshe twadufise erema kuri Interbank twari dufise erema ku mayitaje kuri ntare rugamba twari dufise erema uvuye mu kugicenda winjira mu ijabe kandi aho naho aho kugicenda hari opposition y'igipolisi biregwa no uvuga rero mu polisi ntasho ntari kumenya ati nakahagaze hajya kubera iki kubera hari mu ibarabara baguma barengana nuvuga kuri avedor amor naho hariho nyina yandi mayerema nuba muri ico gihe aho ka video tugategura kandi hariho n'inkoho ntabwo batwagira twavuga ati kwabari bafise imodoka hakagira urasa bacabirira mu modoka barengane kwa police ntibazibira imodoka
iyo modoka ari yanjye
bo nokuvuga iyo modoka ari yawe bazungu nyene bazanye bo nokuva twege dutewe bo bari gusohoka nubwa twegere tukaca dufata umuriro kwa nico twaba twiyemeje
lega abo bazungu ze ni bamwe babiri bafatirwa mu nyaka bigane bo
mwakoranye ego bo baje bazungu babiri bafatiwe mu nyakabiga nibo twabikorana nuko uvuga hari haje batatu numenyesha makuru itwa ntibandetse Hermes abandi ntibarafatwa
bo kuntu vyagenda kwanze kamanze ndabasigurire n'abatare babizi intambara bari bafise umugambi wo kugwana bavuga intambara sinoronka n'umukuru n'ingenda yivuga yo guterana amajambo uriko raraba ntanga uvu nyinshi zakoreshwa kwari kugira ngo bishe umuntu cyangwa bagire umuntu nabi bace babyerekana berekane yuko agiye gucabikoze barafise umugambi wo gucafuza Burundi imbere y'abazungu kugira ngo udasubira kuronka imfashanyo hama ubuzima buhagarare ngo nkuru nziza inzara imwomore reka rero ndababwire ikintu bimeze Human Rights Watch muraze ibintu yanditse jewe namaze kugenda mu biraka bishika bine aha naronka 500 aha naronka 300 aha naronka 200 mugabo mumenye yuko byo byose yanditse sinovuga ko hari bitabaye ariko jewe ibyo nabonye ibyo nakoze ko ni montage zose rero paragiye umunsi umwe hari umuzungu hajya muri Human Rights Watch aba hajya kuri Ndonora Hotel impande ya Binib ako itanganyika hajya mu kajaka niho twajya n'umunyesha makuru yitwa Jaregis Ndowimana Sawa turagenda turabipanga baravugana n'umuzungu cha turakata turasura mu ngagara atubwira ko tuja kubonana mu yandi masaha aje yazanye abakobwa babiri muri taxi tunatwe twaguze impuzu z'igipolisi umuhungu umwe yitwa Dismas yambaye izapi naye nambaye z'igipolisi gisanze hama baramota ibyo bintu byiwe montage ko bayikora ko ari kuvuga ko umukobwa yarambara impuzu ntapfunge hama we mukanigana kwita nkwa yimwambuye mukanigana gakome induru nawe ari kuri kamera ako niko kazi yakora ivyo nivyo niboneye ariko ku makuru numvise hoho hariho nibindi birenga ko kuko hari nk'abamenyesha makuru batatu babazungu harimo Sonia Lore n'abarampamagaye duhurira aho hijya kuri Pachi Pachi kabari kitwa Pachi Pachi nyuma yita major nawe nyene turabivugana ibintu nk'ivyo nyene cyivyo sinabikora nk'umugwanyi karakarakaniriro ko nyene
uvuze gucyo no kuvuga ko mwagiye ahantu yinyegeje mwararondeye inzu zagenze gute mbega no kuvuga ko ako karaka wagahishira abagenzi bawe
abagenzi banje sinashaka kukubwira ngo ngiye gukora ibi kuko naje vagira ishavu akarondera ko bimeze ako karaka yari nka seminari wanje ubu regis ndakubwiye je regis ndowimana aba hajya muri katri mu ngagara uvuga ko afise inzu yiwe hajya mu rupangu kwase byari byoroshye kubikora cyangwa ukabikora n'ahandi
hanyuma iryo shyirahamwe ko mu bisanzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rizwi bo waba barababwiye intumbero ariko bagira ibyo
twebwe bajya naje twayaga kubera twere jisi n'aduhamagara intumbero bayiyaga nawe kuko nabo nyene ishira hamwe sabakoze kuko abakoze nabo none umukoze wari wese ahembe guco yakoze bajya barabakoze ishira hamwe intumbero yaje ntayonze iryo shira hamwe harori rafasha ngo bamuvuze ko yakomeretse ntibamusanga bari ko barandika kamarezo sosi bavuga yuko hari byabaye batigeze bashika kuri tere hari umuzungu muri yuma naretse wacu murahura kuri tere ariko arabaza mu police cyangwa ariko aravugana n'umutegetsi kanaka mubaza bari nyuma ibi bintu turi mu huko baranafasha bagaterera umuceri tukajya bagaterera amafaranga
ariko epitase ibintu nivyagirije bikomeye nk'ibi by'umuceri wo bitangira ibyemezo uryanagira ngo urya baravuga uti byarungitswe nanaka twatuza abanyepolitike mu bisanzwe bafashije imyerekano none abantu bashyamwe yigenga bayihamagariye batigeze binyegeza ibikwari ibyemezo bikomeye wavuga uti igihe iki n'iki batuzaniye umuceri twamenya ingene uvuye muri Human Rights Watch
okay icyo ni kintu cyoroshye no kwishura kuko uwo regisi uretse ivyo byo kwa ya montage yarafashe ibintu byinshi kandi twa tuzi ko tahandi akura amafaranga yaraje yananyibwira ubwiwe nyene ati jewe urya muzungu yaranyemereye uduharage twabapeti sawa uwo munsi njamunazanye ikirije na 10 cy'umuceri n'ikirije na 10 biharage n'akabido kamavuta byarabizana arabishira ngaha natwe nk'ubujyaje bwacu natwe nitwabitanze twarabigurije kuko byarigoye gusigura kuko twari dufise abatugaburira batuze natwe nuko
nandi makuru yigeze kuvugwa ko hari n'ayandi mashyira hamwe nka za Médecins Sans Frontières zoba zarabafasha cyane cyane mu kujya kubatora musugerejwe cyangwa mukomerekeye mu bijya bintu byoba ari byo cyane byari binyuma
ko no kuri kuzuye ntabwo ari binyuma Médecins Sans Frontières yarabavura ikongera ikabakingira bari bafite umugambi yuko hajya atampolisi yinjiramo cyangwa umuntu afite inkoho baragerageza hariho abantu bagerageza gufashamo bagashika nayo umuntu yakomeretse hari ashitseyo aravugwa akagaburirwa akongera agakingirwa yaranavuga ati jewe ahantu mba sinorohewe cyane bazomfata barabakingira bakavana hajya bakabajyana mu kininda agakira akibagiza hamwe ashobora kugenda ashobora kwiruka n'abapolisi bageze bakamugarukana nindi nibaza ko byafasha mu kuvura abantu Croix Rouge nayo byarafasha gushika kuri tere umuntu yakomeretse cyangwa umuntu yapfuye rikagerageza kwihuta kuza kubevakiwe
cyangwa ariko kazi bakora bataravye umuntu cyabari cyo mu gihe abaye amaze kugira ingorane ariko guhungisha abantu ibyo barabikora bakabahungisha mwebwe kugira ntimufatwe n'abapolisi
oya abahungisha ngo ntafatwe ariko wakomeretse canke wamerewe nabo kundi arashobora kugenda akavuga muri Médecins Sans Frontières ati jewe umutekano wanje nukwiye ariko ntaronke ingufu zo kwiruka nabo barabakuraho hajya bakabajana mu kinindo akarorero ndagafise mungu twari kumwe tuvuye ahantu adekupiga grenade ngo ayitere asanga agiye kwitera mugenzi we hama byanga ko ayisubizayo acagumana mu ntoki ndabwira ati muhungu aho kantu gate karakwica aranga acashira mu mfuko kamumanye ko hana kuguru hano havuye ko nk'ikiro c'inyama kirenga bivuga yuko ataragishobora guhagarara canke ngo yiruke baramujanye baramukingira baramvurira ahantu bahejeje kumuvura mbere baca bamuha bamujyana iwabo hejeje muri rara acagwarirayo agaruka yakize yako nakarero jewe nzi neza inzi kirashobora kuba ari gikorwa cyo gufasha imbabare cyangwa ukaba ari gushigikira ubugizi bwa nabi ibyo byose biravugika kuko abaraswa bari benshi abakomereka bari benshi harageze igihe bavura bakomeretse gusa kandi bagatanga amanimero yabo mu bagwanye hamwe umugwanye agize ikibazo baca ba telefone vuba bikihuta ko umuntu bamushikana bagaca mu gihe ba polisi bakazana imodoka zo hanze atamuntu hari imodoka zidahagarikwa ngaha kaza zikabatora batanga amanimero ku bakuru b'abagwanya hamwe umuntu akomeretse baca baza kumutora